kule nyanga kaLwezi. Zonke izinto ziqala ukuqonda. Njalo ngesonto sinilethela iBollywood Bioscope ngokugcwele. Thokozela izinhlelo namafilimu alethwele nina. Kuningi ukujabula kule nyanga ungaphuthelwa kuZee Zonke sisonke DStv Channel 169.